su faila anan ta tike roƙon da nake Allah ka bar mu ashe ku amin gidan kausu faila anan ta tike roƙon da nake Allah ka bar mu ashe ku amin ku san Allah farko da ka tashi kafin ka bauta masa dole sai ka san shi
Thank you.